What is that?
Little oak, yeah.
Hmm.
Wasteland.
Hmm. Come on. Don't go anywhere. Ndiye dada tunao chukua.
Eh.
Kanda kanda. Kuja. Kiti hapa. Adu, ndio mama mzukano liu. Bula.
Eh.
Umuzukano ndio mzukano li nimbe tatiana.